ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngomkele khona la ku Big Space uma nje ufuna ukuhlezi updated ngezebhola la khona la eMzansi ungakhohlwa ke mbuyelo ukuthi subscribe kule channel and uphinde phela uklikele ubell for ama notification so ku video yethu namhlanje sengiphinde yabuyayo futhi neindaba eyitrendayo lapha ku PSL indaba ke nje ithinte ze disk sohlala ke mbukeli ubukele video ngikuzele nazo Ngizoqala ngembukeli ngikhuluma ngendaba eyitrendayo ePSL mase ngiyadlula ngiphinde futhi ngikhulume ngendaba eyitrendayo ke lapha eyithinta nje ezama transfer. So kunendaba ezimnandi ke embukeli lapha eyithinta ke ze CAF ukuthi ke iSundowns igcine iqualifyile ukudlulela ke phambili lapha na ema group stages kwi CAF Champions League. Kanjalo ke futhi neSpaceport United neSekhukhune United bagcine ke bequalifyile ukudlulela kuma group stages ayo ke CAF Confederation. So ngithinta bezimnandi fo amaqemba khona la eMzansi ngitsike siyabongela and futhi ke siyohalalisela obuhlungu ukuthi ke siluze iqembu lelodwa lapha kwi CAF Champions League iOrlando Pirates bakhalile ngempela abalandeli bePirates ngathi iPirates ihlulwa yona ke iJohannesburg Galaxy yaseBotswana bakhala ngokuthi ke why ucoach wa iOrlando Pirates engawuthathanga o first leg serious why wayeseva abadlali basevela iSundowns sabona ke iPirates the way edlala ngakhona ngathi ke edlala o first leg uthi abadlali abajwayele ukudlala babengadlali wayesethe ngenye indlela nje iskim sakhe kanti Galaxy izoveleke ikore igoli and izothike mayifika la South Africa izofika iqobhe nangempela ke sibona ilithi iqobhile even iPirates likorile la golo oqala kodwa ibiqobhile bivalile emumva yona iGalaxy and bazamile ngempela ukuvala baze ke bafinyelela kuphi kuma penalty yabeke siwinake yona iJohannesburg Galaxy kuona ke ama penalty yabeke sikhiphe Orlando Pirates kuyona ke iCAF Champions League indaba ezimhlungu impela lesifo yona Orlando Pirates kodwa siyathemba ukuthi ke next time bazokhona prepared and it's attempt to coach yonke imidlalo uzoyithatha serious awukho umdlali ongekho ke serious ngidluleke embukeli nge indaba ke lapha e trendayo indaba ke ithinta e Cape Town Spurs nendaba yakhe ke u Shaun Bartlett sekube neindaba la eseyivilileke embukeli ukuthi ke i Cape Town Spurs isiyiterminateleke i contract yakhe u Shaun Bartlett ngokuphuthuma ukuthi ke eshiye iqembu emva kokuthi ke iqembu liluze onke ama game ayo ke DStv Premiership and khumbula ke phela kuyelo uthi Cape Town Spurs iphuma le ku NFD kwi Motsepe League and ifike ngeenhlelo zokuthi ke phela izowina nakho ke impela ke lokhu idliwa isidliwa ama game impela ka 7 kulandelana and yini weekend esiphuma kuyona sayibonaka i Cape Town Spurs ukuthi ke yaveza ukuthi ke bane new technical director lapha ku team yabo ngiyathemba ukuthi uyibona lo picture lapha eskrinini lowo u Shaun Khona abamenze i technical director yayo i Cape Town Spurs nakho ke namhlanje sesivuka ngeindaba ezibuhlungu ukuthi ke u Shaun Bartlett bamchithileke lapha kuyo ke Cape Town Spurs lokho kwenzekile mbukeli abantu abaningi bakubonile kungakwenzeki besibona ke vele ukuthi ke ngoba ke befake i new technical director obviously ke u Shaun Bartlett umsebenzi wakhe ke uzomphelela ofuchike indaba ezimhlungu kodwa ke iqembu ayikho ke impela into abangayenza uma ke iqembu lingawini because impela kuyihlazo ukuthi ke bengadlala ama game awu 7 bedliwe wonke ke lawo ma game impela ke yihlazo kodwa sathemba ukuthi maybe yena lo coach omusha abazomsetha uzokhona kutheshintshe iqembu and siyathemba futhi ukuthi ke bazowathenga ama player cause ama player banawo impela ama player angena experience ngaleyo ndlela ngidluleke embukeli la nge indaba yake ithinta ezama transfer ngizoqala ngendaba yake ithinta u surprise Ralani umdlali wedlala iSundowns okwavela ukuthi washiya ku iSundowns and ke njengamanje uyi free agent team and so isikhathi eside impela ehlele no surprise Ralani besilindele ukuthi before kuvalwe iwindi likhona ke mebiqemba zolujoyina kodwa ke alikho iqembu joinile kodwa kunendaba ke lambukele ivezwe ye transfer market yakhona ele eMzansi ngayo ke indaba yakhe u Ralani njengoba ke e free agent baveze ukuthi Ralani u linked nayo i TS Galaxy yaseMpumalanga kuvela khona ukuthi i TS Galaxy imisele ngokusayina yena u Ralani njengoba ke e free agent abe transfer market imbukeli bayakuveza ukuthi TS Galaxy ibisi iqalileke inkulumo naye ke u surprise Ralani ukuthi ke phela ekhona ke ukujoina yona i TS Galaxy uma ke sekuvulwa iwindi sinethemba ke mbukeli ukuthi TS Galaxy sizogcina ke imsayinile yena ke u surprise Ralani noma izeke iminyaka yakhe isithe ukugijima kodwa ke siyathemba ukuthi ke bazomsayina maybe ukugcina ese retire khona ke lapha kuyo ke TS Galaxy kodwa ke mbukeli ngiyobuya ngizokuupdate amakhona ke futhi okuvelayo ngaye ke u surprise Ralani ngitshele ukuthi kahlahle kwenzakalani sithini into yabo sithini isitori sabo sesikuphi nendawo Nihluleke embukelanye uindaba ayithinta uKhama Billiat umdlali yadedlela iKaizer Chiefs naye kusekuvela indaba ezimnandi zokuthi ke ulinked neCape Town City uKhama Billiat impela uyi free agent njengamanje so kunama reports ikavezola i transfer market ukuthi ke uKhama Billiat kungenzeka ijoin iCape Town City and kuthiwa ideal yakhe uKhama Billiat naye Cape Town City sekuseduze ukuthi be finalize and kuvela ukuthi ke umuntu waletha uKhama Billiat la eSouth Africa uChairman owaye uChairman weX Cape Town ose uChairman weCape Town City njengamanje uyenake osengxoxweni naye ke uKhama Billiat. Indaba kaKhama Billiat yokujoyina iCape Town City izwakala ke impela kuyindaba ethembisayo kodwa ke mbukeli mase befinalizile yonke into ngiyobuya ngizokuupdate. And kule maviki esiphuma kuwonayo kwaba neindaba ke ezayi trend ukuthi ke uKhama Billiat ngenzeka ke join ebuyele kuphi uKaizer Chiefs kodwa lezo indaba mbukeli zaphelela kuphi emoyeni. Nangendlela uKhama Billiat ahamba ngayo kuChiefs impela ke vele ibingathembisi cause khumbula kahle ukuthi ke uKhama Billiat wahamba kwiChiefs emva kokuthi iChiefs ithi ke ifuna ukuvuselela icontract yakhe kodwa under one condition ukuthi ke bazonqamula umholo wakhe. Kwasho ukuthi ke uKhama Billiat leyo ndaba akahambisani ke nayo. Ingakho egcine ukuthi ke ebe free agent and ebengenalo ke iqembu and nakho sekuvela indaba zokuthi ngenzeka ijoin iCape Town City. So indaba ezimnandi ke for yena if ngempela ke ezogcina ejoinile and futhi ke ezwakala ukuthi ke umuntu ke umfunayo uKhama Billiat uchairman wayo iCape Town City umuntu ke wayo chairman we IX Cape Town eyayidlala ngalezi khadi zakudala kusenano Thulan Serero owalanda ke uKhama Billiat kuphi eZimbabwe. Sinethemba ke mbukeli ukuthi ke uKhama Billiat uzojoina iCape Town City and siyathemba ukuthi uchairman wayo iCape Town City uzoqinisa ke impela ukuthi ke gcine emtholile uKhama Billiat and futhi ke siyafisa ukuthi uKhama Billiat esebenze kulezi inkinga zakhe zama injury because ama injury amhlupha isikhathi esiningi and siyathemba ke impela ukuthi ke uzozama ukuthi recover kahle bomuntu ozoba right because khumbula phela indaba yanokovic unokovic wakumele ejoine iCape Town City and wagcina engayijoinanga iCape Town City ngendaba yakhe yokuhlushwa ke yini ama injury kodwa ke phela ke uchairman wa iCape Town City unobudlelwane benaye ke uKhama Billiat. UKhama Billiat samazi ngaye uchairman wa iCape Town City ukuze eze la eSouth Africa ngenkathi ke sawu chairman wayo iX Cape Town so sinethemba ukuthi maybe khona abazokuhlanganisa and indaba zama transfer embukeli impela zisakho namaningi ama-player ngama-free agent lapha kwi-PSL so ngizobuya ngu-update ngitshele ukuthi ke imaphi ama-player alinked namaphi amaqembu and iwindi lizovula ngawo laphana inyanga ka-January next year ngo-2024 obviously ke ama-player ke maningi impela ama-player azobe sayinwa so ngiyobuya ngizoku-update ambukele ngokutshela ukuthi iliphi i-player eli-linked naliphi iqembu and futhi ngiphinde ngu-update ngendaba-ke ze-PSL indaba nje i-trendayo lapha kwi-PSL hlezi ku-trenda indaba lapha kwi-PSL so mbukeli cethu ungakhohlwa ukuthi like le video and subscribe. Ngithi ke nje danke ngiyazibongela.